Tota, oh, Sibols and Kulengiti, Ebola Posutu, Lutula Noeta, oh, Lutintayo, Loka Joshizija, as a Sondini, Loka Joshizija, as a
one being a leg of Kulu, Benjabulo and Kulu, Ubakona Gandu Nankulu Gazulu, Mdana Pindangene, the visitor. Ngibonge kakhulu ukona kumongameli wethu bayizolo bona mhla siyaziqhenya ngawe Ncamalala ngibingelele kakhulu kubatwana endlunkulu yonke ngiphakamise umngame indlukulu kamayisela ngiphakamise umama wami indlovukazi undlunkulu wakwalenduzulu gatsheni ngamhle uba khona kwakho ngibingelele kubatwana bangobaba nomama bami no anti bami lo ngiphakamise uAB Mapena ngithokoza kakhulu Mapena ngiyazi sibambise ngiyabonga kakhulu umhlonishwa umholi beqembu lenkatha akukuningi ke nina besilo mina engingakusho ngohlelo lwempi yasesandlwane sisuka lapho eKing Cetshwayo umlando wakhona ngiyawuthanda ngoba wasetshenzwa isilo esibuzile namhlanje owawungukuvikela isihlalo ukuvikela izwe nokuvikela thina Zulu la esabona khona ukuthi abadala bakanye nathi ukuthi alithi ibutho lihamba seliya esandikhuluma ngamabutho empi kaZulu umhlabathi njengoba ubaba ongihloniphayo abezizwe singayikhulama ngicabanga ukuthi sonke siyavumelana ngale nkolo yokuphila okuyusiko mpilo lwethu engifisa ukuba ngenikhumbu zisiphazamise usiko mpilo nenkolo yethu njengamaZulu siba noma lingene